Shandisa imbe udzema guta NTS 51, NTS 45 kana NTS 43. Imbe uzine early to medium maturity zinokupa go vakuru up to 10 tons per hectare. Zvakare ine high drought resistance. Manya pachitoro chiri pedyo newe ubate yako. Shandisa mbeu yesadza. National tested seed. Mbeu yehurudza.